kama wewe. Nimetafuta wa kufanana na wewe. Hakuna zaidi yako. There is nobody like you, Lord. It's you alone, it's you alone, it's you alone.
Motivated Empire,
Jesus, oh.